La fin de la bafika ifowuni eveke evele epitori kuqala labo nina madoda kunam emiye endini emihle ithinde into kamamakho ngoba iwami yethu nyana wethu luzawujonga kolinye uhlobo wabengabhadeli wathambani nipheka kwapo namfumane alizi ngoba umama ukhethe ufune uma klandlu angazange naye qala abe nakhaya ayiphonela kuyo umstatus khona ndindilibalayo eyakuhlalelisayo xa sizawuthandaza ndinowami nokokubana uthi asazukuxolele nanini na uzakubona xa uphange
Thank you. I see the device. I see the device.